Mwana mbe shuka charumani yoika mama Nisala kipina bar jela bekama lei lesta Venga tute inasoma chayelo kera
Come on, baby.